Sizophakamisa igama lakho, Thixo wethu olungileyo, ngoyingcwele othandekayo siyabulela thixo wethu olungileyo bawo ngoluthando olungaka nkosi ulutyhilileyo ezimpilweni zethu thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo sincede moyingcwele sesikhona nkosi yam bawo thixo wethu olungileyo size kuwe thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo siphambi kwakho nkosi ekuseni thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo ncokola nkosi yam bawo uphilise iimpilo zethu moyingcwele nkosi yam thixo wethu olungileyo sekuyatyhileka nkosi yesu empilweni zethu moya ingcwele nkosi yam bawo uba amazwi akho akuphila nkosi yesu bawo akho apho nkosi singasuka siye khona thixo wethu olungileyo moya ingcwele nkosi yam bawo sesifumene ubomi thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo kuwe moya ingcwele nkosi yam bawo siyathandaza thixo wethu ekuseni ncedana nkosi yam bawo uphilise impilo yethu thixo wethu namandla oke nkosi yam bawo uncokole nempilo yethu nkosi yam bawo usenze nkosi yam bawo ngezwi lakho thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo size apha thixo wethu olungileyo sizofumana kuwo nkosi idirection yokuphila moya ingcwele nkosi yam bawo ayikho njiko nkosi yam bawo into esikwazi ukuyenza nkosi yam bawo singekho kuwe thixo wethu olungileyo namandla oke namhlanje nkosi yam bawo moya ingcwele phinda uyincede nkosi yam bawo impilo yethu kuthixo othethayo nkosi yam bawo thixo wethu olungileyo neempilo zethu siyoneliswa nguwe thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo moya ingcwele siyathandaza thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo usikelele le nkonzo yanamhlanje thixo wethu olungileyo isaqalwa nkosi yam bawo nalapha ekuseni thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo throughout the whole day moya ingcwele kwiisevisi zonke thixo wethu namandla onke nkosi yam bawo zukiseka moya ingcwele nkosi yam bawo uzuko lwakho lubonakale bawo phakathi kwethu thixo wethu olungileyo namandla onke siyathandaza thixo wethu olungileyo sikelela nje konke nkosi yam bawo all the programs nkosi yesu moya ingcwele nkosi yam bawo sizibeke esandleni sakho thixo wethu olungileyo nkosi yam bawo phinda usifundise nanamhlanje ekuseni nkosi yam bawo uncokole nathi egameni lenkosi enguyesu kristu amen
dumisani uyehova igama linga yehova malithunyiswe dumisanise na
Thank you. Cela n'a tout à l'heure.
Mouse, on est là encore. C'est un peu là, moi, moi, je suis là. Et c'est un peu là.
Le monde passe d'arriver dans le monde. Le monde est un peu
uya ngoba kukhona isizathu sifuna uye la usifunde njalo ona la nkosikazi yena wase Free State ukhulele lokushini mina ngikule ezilalini njalo hayi mina kudlasi si xa uwela nje intaba le aposikole ungena esisuthu and i-background yethu isuka ebusuthu yaliyifumana ngobana esuka khona ebusuthu so ke ndikhulele ezilalini ndiyinkwenkwe elusayo ezilalini and xa ndijonga indlela indoda eyakhiwa ngayo that time phayana ezilalini utata wam wayephangela ezimayini mna into endiyo ndenzengumama wam so ndifuna ukutsho even nakumama abazisile parents bala oyena mntu okwazi ukwakha umfana okanye indoda omama umama wam she's my hero even okopi kali safunziswa ngumama ebusuke kuthiwa ngapha kukobhathwa ingubo njengba sibophe inkala xa ihamba kubusuku uzohamba ngendlela indoda ehamba ngayo xa sibuza uba why uhamba ngohlobo uthi wenzela ukuba njengba kusebusuku even if there is someone oaround apho ofuna ukwenza something kwabafana abahamba nenkomo abahamba nabo babona ukhona indoda ekhona halleluya ekuseni okay andakaxolisi ndiyaxolisa ngofika lenzi ndiyaxolisa ngofika lenzi ndinento eyothukayo ebusuku ngoku nobuthuke sithandazithandaze kuphela umntu kamba nkosikazi emsokolisi because iyaphazamisa ngalo so ithi kakuzawusa ngoku kona ntongoza namali so ndiyayixolisela lo andiyazi nengakutoo hayi ukulalayo akumahla halleluya so umama asifundisile uba kumele uvuke seni uyojonga ubana impahla zibanga nazo ungena emizini yabantu wenze uba uyozikhupha zingekabona nokubona mhlawumbi ngathi ngamaqinga la but sometimes yaxeda and indlela lena umkhwa ngakhuliswa indlela okhuliswe ihamba nawe iyofika nawe sofika emsebenzini kukhona omnye umntu ufuba ii-tools nanerali zangafundisa ubana xa ungabe ukutya isinta siyathathwa siyobeka then nomnye umfana phaa emsebenzini uthi mnazange ndahlala eres ndandihlala njengba ndandifunda ndandihlala endlini kamalungu esikolweni ndihlala endlini kamalungu esikolweni so uthi into enzeka phaa eres kwenza uba ufika abanye abafana kunzima kwawukodlula kuphela ibheda yodlubana so ibe ingxaki sethathile lo mfuba mhlawumbi unkosikazi umele ehambe qala if umsiye esalele uzobuya ayodlulanga ebhezi so kukhona izinto ezibasic ukusinga phantsi zangafundiswa ndajonga nje ngokujongana usinga kanjani ndandikwazi usinga yeyakuthi kwele so ujonge nje bakusinwa kanjani usinga because kukhona indawo andiyazi angithi nomdibo womuntu wakhe investors yini udibo dale bhizwi emdibeni nekonon andingumlomo mlomo ubulomo ibulokwe mudibo kuye investors phayana kuthi kukhona indawo endle yayenza ngonyana makadabi bahlale endle ngasisuthulike mudibowo mhlawumbi mna ngasisepasini ndiyazi sineendawo ezingamavelo so abafana bahlale phaa bebodwa bagade imfuyo phayana uyazisindela ngokwakho kline uyaziphekela yokinto ukwenza isonka bendikwazi uba ndiyakwazi ukwenza isonka apha ekapa kwenzeka ubhuti sadibana layo apho wayifunda khona sibazidibana ndenze i-civil engineering but nde ndenze i-civil engineering njengoba ndisitsho uba ndathi ndiqala nje phangela kwethi uthixo nam unkosikazi ndiqaakazi okay ndenze i-service training after ndenze i-service training ikhamba le benenze service training kuyo yanibatala for unyaka because owenza unyaka oyi-1 ukwenza service training ubuye uzokwenza ogqibela xa ndibuya yama nam yandibatala njengoba lisesikolweni so ngoku ngodisemba babuze uba ndingafuna uba ndiyophanga idala safuna uphungula ngojanuwari into lapho beyikhona into etsho but yaqiniseka le ubana nguye ngoku lo sisi lona funeka indlela esithondela ngayo kuye ndiyibale because kukhona le nto so but ikhona into ethi andifuni intombi yaselokishini kuleyaelokishini even nokufika kwamapekapa I think 1 week after ndifike ndandijike khoma hayi no impilo yalapho a nabona ndibalimahandisuhlale kapo but kwenzeka ndingahlala kungo-2008 and 2009 ithethe esiyithethile ayibhetwam into endiye kumfundisi mfundisi iyafika umfundisi ke ebandleni akakalazi ebandle ithi into namuntu ayi umfundisi yabona usafunda ibandle uba yeyi lo mntu uhamba kade le nto imile ke qona mandithengele i-airtime ye-108 mna ndenze shoba uzofuku afowu kanti le nto that was 2008 2009 isatshata kanti ngo-2010 uzophela umsebenzi waphela umsebenzi towards 2010 civil engineering was one of the best because there were projects hapa sasebenza pha ko-300 ibloko le i-road yayiqala phansi base yezalintsimi zakhona ntoni yayindim it's only ileto icala ebalastrengt engazange enzolim ezobayilela but ayiqala phansi anyuka nayo waphela umsebenzi kule civil leyo o nangexesha ikhampani sezoethenayo bayatsho ubana hey amathenda aya enqaba ndikhona amnale ambusi wabhana nothixo omkhulu angaphelelwa nothi kanti amfulish waphela umsebenzi the day kuzalwa umntwana ifesibon yethu namntombayithu the day kuzalwa ifesibon yethu is the day mna ndifumanele retrenchment letter ukuba uphelile umsebenzi nalapho I took it for granted hayi this is just the beginning khona amathuba amakhulu thixo awavulile but I didn't know ndathenga icontainer ndizawenza uba ngama-take away sayibeke ewest bank nayo ndithengamento abayi ngunkosikazi into zabaphayana I didn't know that was I think 2011 from 2011 saphula imali saphula ngezimali eziphumayo kuyahamba until 2019 ungekho umsebenzi I learned ukukhova amagwinya abantu abandifunde nabo yathi xa ndizadibana nabo oba andifuni ukuba kuthethwe ndibana uwenza ntoni ndinuka amagwinya nawaxova yaba ndimo phayana umntana lona wethu ekrish wayesazi ubana xa kuthiwa ngelandi lekrisha engena kuyo umama lwakho waphaya wayekrisheni kutho abantwana bathandayo wayethi xa ethanda mthandazitati bafumana umsebenzi aleloya so and then yayihamba kakhulu le bhizinesi ngama-weekends sewesibheke njengoba ihamba kakhulu ngama-weekends but phakathi leveki yathula ndithigcwana eyi ona eyi mana akambeka iyayiquthela le imali le ebendinikiwe sayithatha sayisestelemoshi phaya estelemoshi ukubona i-carman high school xa uphuma nje phaya sayibeka phaya hayi ke yagulisha phakathi leveki the weekend iyaphansi so it's the opposite of what was happening xobe caba ngoku sixhomeke kuyo ke business siyayisiki it have a potential but iweight yethu too much because indlu ndithenge iyaphuva process yonke into iphela ngo-2010 ngojuni ifumana i-retrenchment letter so kukhona izinto uthi the time uthi kwendibonisayo wayesazi uba umntu enze uhamba nayo even thathe umntu obone iprofession anayo iprofession ayiphela bezophela utshaa zaqala aleluya I learn uba ndibona uba ndibe khona elokishini ubona abantwana abangayihambi ikrishi abasweleyo because most of the time abantu abaninzi basemsebenzi you don't know what is happening elokishini emini Hallelujah. Ubone intlungu yabantwana. Namo she was struggling. Wadwa yena late ekhish. Hallelujah. Kodwa uhamba na so ndizonga izinto ezi. And into yazi umuntu into ayingazange yenzeke kuye ucinga ayenzeke. Uthi uyakwazi uba ibe nguye xa nawe. And it was that I'm sure this was the opponent that he was using. Yeah, but it's not a guy that he pay a money. He doesn't, even now there's a student who called him to call him into a serious. Hallelujah. I don't know about that, but if you have to pay a money, if you call him a money, even you, that's him. Hallelujah. Oh, if you don't put this on, I'm not, if you have a license of 17, yamana esesemtshatweni because mna unkosikazi noba ndingangakwazi ukodlula le ndlela yakhe but ndiyakwazi ule uba kekho ndiyakwazi uphekela andinangxaki noba ndapheke yam indlela engeyiyo le so kubalulekile ungumfana uba kube nezinto okwazi ndiyakwazi kanye ukwazi uzenzela ezinye izinto because kwenze uba sewutshatile kwenze uba agule lo mntu utata ushinde wake wathetha I don't know about uye utata ushinde wathetha utata ndibe nomfundisi lo wathi sethathile kanti usisi lona angakwazi uphela usisi ukhulele ebodini school uthi utata lona yaba nguye ofundisa usisi uphela and kuthiwa nomama ngoyena omkhophekayo hallelujah so into endifuna ukuyitsho futhi ubantu abatshabana kuyatshabela ungazange wajola Hallelujah. Ungene emtshatweni. Hallelujah. Ukhona ibhizinesi endiyenzayo leka kubo. Cela umntana osisa amakhona. Sewuhlala pha kuYesu. Hallelujah. Ngabantu abantu ingathi kumnandi. Sometimes abanye benila njena uzama ukufifi nembezi azule ngokulinga. Sometimes okunetshaya nje uzama ukufifa inembezi ukutshaya. Hallelujah. So ukuhlala kuYesu kuyakunceda ufike kuzo zonke into ezikhona. Hallelujah. So kuyahlaleka kuYesu uhle ngomthandazo. Mna into endinokuyitsho sisishake ngo 2009. Esilongweni sethu singwane ngumthandazo. Hallelujah. Singangathethisana but into esenza sho ngumthandazo. Leyo into esenza sho uba we pray. Siphumelele thina sokwandela siqhumela ngathi akaqhumela ngathi aqhumela ngathi so we make sure and I'm not even saying no thanks kwa usindiswa kwa isindiswe lento ka uthoi lafuma and leba hey man and I'm going to do yabona le nto manje ayibona le hayi ngaba ikwenzi hallelujah so I know but I need to pray ngama mathanaze ni patana I need to pray futhi kakhona umoya omdala ngiva njengoba kukhona umoya omdala khona so I need uba ndiyijikeleze ibize igama likayesu hallelujah iwas just trying uba ndithethe ngebhekgram yam I don't know uba mhlawumbi iyanceda oyayikwenzi but zama njengoba ukutsho especially kubantu abazi ubana xa ungumfana zikhona izinto funeka ukwazi uzenzela futhi njengoba umkhuli uba nomntwana ekwe ezikhula umntu phayana ko-24 bakufuneka abe noba kukhona oosista bakhe abakhona kufuneka alenze umntu uba axhomekeke kuye kukhona i-age apho sekumele ubana oosista aba bakhe umjonga ababathithi ingathi ngunkosikazi kuyayazi uba usista wakhe akangunkosikazi wakhe by this time now funeka uyazenzela yonke into noba khona oosista bakhe oosista bakhe abangabo unkosikazi bakhe hallelujah bayigade umamnto Now you need to do the things on your own. So don't need to be present. Once I come in here, over, go sister man. You go marry your sister man. You go see your sister man. Now sister man, why you are not here? Sometimes, you go sister man, you come. Actually, you go marry your sister man. You are not here. Hallelujah. Now that you have seen, you buy cash and you go. Simple, easy, simple. Okay. Jehovah is going to tell that in a nice message. Hallelujah. But it's a message. Hallelujah. But it's a message. wathi Peter yalusa izinto zami. UPeter wayendo uthi uPaul ezosuka eEphesus abize ama-elder athethe nawo athi walusele umhlambi athe uThixo walibeka phakathi kwabo. Abe sesithi le nto ningayenzi ngokunyanzelwa. Haleluya. Asho akukhona okuzovela apha phakathi kadani. So omnye umsebenzi wotata kugadi bami. Uthi omnye utata the reason why apha ufika always uhlele otata ngaphambili. Bagade imfundiso ephuma apha ukuze ingabi imfundiso eseqaleni. Haleluya. So izolo utata uthethe ngezembe. Haleluya. Wathi ngiqoqa nje izembe belilusi. Haleluya. Francis Kotisha waphela zema izembe likaThixo emhlabeni libani. Abantu bogada izembe ngawotata. Haleluya. Yasinda ngegama lamadoda kodwa ngicela abantu badlula kuwo. Haleluya. Haleluya. Because uyabona thina ngapha ngokuthi liyasebenzela le ligama lendoda. Wathi umfathi indoda engeyiyo indoda iyalwisa kakhulu lo. Haleluya. But indoda biblically it speak about maturity. And ma uthethwa ngendoda akuthethwa indoda ngokwesini but uthethwa nge-level of maturity. Haleluya. So plus sithethe ngebanga lokuhambisa kasile incwadi kaMpostoli Paulo sibhale ibanga lase-Efesu chapter 4 sifunde verse 11 sehle nayo. Ephesians chapter 4 sifunde verse 11 ukuya 16.
So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we reach a unity in faith in the knowledge of the Son of God and become mature, attending to the world measure of the fullness of Christ. Then you will no longer be infants, tossed back and forth by the
waves. Sithe thina sonke sifike kuba umunye nenkolo noba umazi okuzeleyo unyana kaThixo ebudodeni obupheleleyo ekulinganisweni obukhulu bokuzalwa kukaKristu ukuze singabi sabazinzana silanyuzwa siphethethwa umoya wonke wemfundiso ngokunyanga kwabantu ngokukhetheba obusemaqhingeni kolahlekiso. Sithi ke sinyalisekile ekuthandweni sikhulele ngeendawo zonke kuye lo oyintloko uKristu. Verse 16. Ekuphuma kuye ukuthi umzimba wonke uhlangene kakuhle ubandakanywe ngako konke ukuxhomekekelana kwamalungu okuluncedo ukusebenza ngomlinganiso weendawo zonke ngazinye ukhulise umzimba use ekuzakheni ngothando.
Haleluya. Sithandazile apha uPaulo sithetha ngale nto esesithi five-fold ministry ukuba abanye wabanika babe ngabapostili babe ngabaprofeti pastors teachers nabavangeli. So le nto ifana like uba ukubona umechanic uba ne toolbox. I toolbox lele inazo zonke tools ezifanele umsebenzi lo azowenza. So iphinde iBhayibheli ithi xa ithetha ngebanga ithi ibanga lingumzimba kaKristu. UKristu uyintloko. So kodwa kuthethwa nge-five-fold ministry kwahelp ibe khona into yokuthiwa i-five-day fruit and veg ukhuthazwa ngokudla eat fruit, ne veg for 5 days. Because one leg in a cool MCB. So, as this is a come Zimba, Zeman, Abapostin, Abaprophet, Abefundis, Abafame, Abelus, hallelujah. So, yes, we say as office, Ouse Allah, Ibana, Lake. And after the band, the woman, second number, and Tetra, let me assume of God. But Tetra, the man, and the Lord. Hallelujah. No one to Baba said, no one to Ahaba, but in the Malay Bana, who will is to now? Hallelujah. Iman, that will see my priest. So all the priests who are sensitive. And after all, we see my little boy,
Ati kukumza bani lona, unapuuma na au,
uzakhelela kwibandla ube sekukhona ivangeli ibandla labavangeli uba uba ejonge ibandla elasekhaya li-evangelical kakhulu haleluya and siqhutyelwe sokusathana ulufake phaa ebholeni ibandla selufake godivide that's why namhlanje khona the church of the prophets right libandla lomprofeti othile libandla lompostile othile libala nomvangeli othile xa sisuka apho ke ngoku kube khona icompetition ndingcono kunawe nalwana ongcono kunapha uthi uyesu esakha imali uthi phezu kolulwana ndiyakulakhela ibandla lam amasango esihoko akayikulahlula usathana akanawo amanga okuphela esibanda but amanga kasathana uba adivide the church silwe sisodwa Hallelujah. And into enza silwe kangaka sisodwa is immaturity. We are about ba abantwana. Yabo ntata. Njengoba le phansi. Asuka umntwana athi ntata ube phansi ehe. Kwenza umntata wakho. Ikala phimbo kawungena umntata umde. Kunotata. Ibe umuntu wento engena msebenzi. So, njengoba ithi iBhayibhile ibanga lomzimba kaKristu. Ithe awafani so nee-functions zawo azifani ibandla waphinda futhi ulifanise nebhizinisi xa ujonga ngapha esouth africa kukhona ibhizinisi yechicken and lapha e-FC kuthiwa yaqalwa umzalwane okanye wayeseyiqalile but ngathi yabhumisa after abantu bebhugukile usandas uthi kemcale bani ibhizinisi yakho izohambela phambili kukhona ibhizinisi ye zonke zithishikini i-AFC kube khona ishikini likini kube khona uhambi nayo zathi zisekhona njalo kwabe sekuvela uzobhosi xa eze ezi-3 ziyafraya zinespayisi uzobhosi wakhona yenoke niyafraya mna ndizayirosta bese ndiyifakela isoso zonke zithishikini and noba kuthi wena ishikini yakwakho i-AFC awuyifuni but uyoda yona athi owakwazobhosifuna eyakwakhetha wasobrati wabonoke selikhona nazo uneyakhe etshipi kuba ziyadura zonke ezinto zenu wavela ngeyakho etshipi ithiki iyonke ibanda indlela ukuthi bayenze ngayo kukhona abantu abanye ufike ngumxhosa akafuni oba umthethisa isixhosa so into enzela uthiko wenza uba libe khona ibanda lapho kusumayelwe i-english yodwa xa efika afulathi nalo ikhaya lam ndikhona andifuni ikwazi andifuni i-english afinte kube khona omnye othi mna ngumzulu ndifuna ibanda ethetha isizulu uthi kwenza uba ibe khona ethetha isizulu afike ngapha kuthetha isizulu athi nawo ekhaya emawele siyama sisodwa indlela lena ibhizinesi ezenzeka ibi ngemoto zonke zamafeki zimoto ngemoto bangoba-23 okanye uba zisebenzi petrol zisebenzisa petrol zonke but ikhampani nekhampani ine-brand yayo inendlela enza lo thiko wenze ngolo hloba ibandla utho umzala kuyayithetha uthi ebhayibhileni kajonga kukhona izityeni ezingu-abraham ziphaa ibhayibhileni zazimkhonza uthixo oyobi wayesityeni wayikhonza uthixo bese kuba khona abantu abaphakathi nje ababekhonza uthixo bese kuba khona umntu onokuthi xa uthetha kweli xesha sithetha ubhenri owayekhonza uthixo ongulazaro uthi uthixo wenze uba noma umntu angafikathi thixo zange mna ndikukhonze ngoba nandisisityeni athi hayi uabraham na wayesisityeni wandikhonza wandikhonzisisa afike omnye umntu hayi thixo mna nandiso akaphila bezomumzalwa amkhonza esokona wathi wamkhonza lo mntu esokona and uphela ndiyava hayi thixo andihluphekile mna njengala mntuwana wezatalento ezintathu lo nto hayi wona ukhohlakele zange ukhulule so xa evela umntu leisusu uthi aave ebandla uthi kwenze ngamabomu ukuba ikharektha neekharektha zebandla zingafani ukwenze uba ifokwazi ufitha apho iyofitha kwelinye bekuhambe basiyalwa dakubitho bekumele by this time bekumele kukhona lapho nibahlala noba nibangaphi. Njengoba nikhula nikhula nonke apha ekhaya. Xa senikhulile nibe nemizi yenu. Njengoba nibahlala omnye nomnye unendlela akhulisa abantwana bakhe ngayo. There are times ukuba uyabona umntakwethu andifuna abantwana bam baye kumntu hayi kuba ndichaza umntakwe but indlela abakhulisa ngayo abakhe abantwana andifuni ngene kwabam bazandixaka. Haleluya. Because banabantwana until babe kwi-majority apho bona ngoba ngoku lo mntwana umajori ngayo. Haleluya. Nathi njengebandla kukhona iimfundiso zalapha ekhaya okumele sihambe ngazo. We need to protect
Diamond.
hayi funa sinayo idivorce. So only one of the things esiyenza esibanzi kunabona ya esibalelwe kuyo, we ignore izinto ezenzekayo community. You can go to any farmer or wenza ibusiness amaplanga. Uyabona uba ngumfama wenza ibusiness amaplanga oluhoya ihlathi ibusiness yakho ngendlela sazi ukuthi ibusiness amaplanga baka oluhoya ihlathi awukwazi ukuthi ama-customer abo potential customers zale business yakho ungazihoyi. Potential customers zeba zimeyebhaya ibhizi phayane ba inoti modo phela usakalele ubeke i-limitation even ne-maturity. Haleluya, xa sesifike ku-maturity please yangiwarisha le nto yomntu omalesithi ayiwanda uThixo okhonana. Haleluya, ibandla zisibonelo zikaThixo. Abantu bamele babona uThixo ebandleni. Kukhona umntu efanele sibambela naye enamalayisensi uthi utata wakhe bengumfundisi umenze mhlawumbi ndingazi umfundisi umenze engumvangeni uthi elali yakhe amantombi afuna utata isiya kutatakhe afike bamcela umthanda bawufumane kwakusaziwa ubana umntu ofuna umthanda makaye phaya. I'm sure you need to know that the Lord has been by now that means we have seen the marriage in it says God. No one told me that the problem that Zion is going to be in fire now. Now we have to go. It's high, never see any of y'all. Abandon my cool enough and I end up in God and says score. Hallelujah. Because Zion is going to be in fire. It's high, never see any of y'all. Abandon my cool enough and I end up in God and says score.
Ubizo ofe obalba uhlangana abasekhayelisha ba 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 kokela amapolisa phambili lapho
amalayiso
sifanele lento yodwa okulwa lothando
yithi silisebe ngathi ngomila
bathi ngokwena wethu uthi kasikho inkomo sibasikela silwa ngazo sisodwa siba umuntu obhetele makabonakale phaa on the ground kutsho kutsho iground ithi wena ubhetele igama elelithi christian lavela yakuyo zali masibikwatwa these are christians
xa sesifike kumatshoni kukalibitho kumele umntu xa efuna ukubona uyesu ambone kutatubitho. One of the things that I get
Even the one that I got, 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 the one that I got poverty siyamkele saba proud nge poverty sabe siyakhamba lezo ngathi ngoba nini babanikini baba simana ba dinini yonke ngizinto lebilo le asayi lokho ngoba nini babanikini sayile praise and pray sayile praise ba kusaba abantu bomme bakhulule isouth africa liba tema lathi ngoba liba ho
Amanda, Evana, Alinine, Flamengo, Cosmo Cigarette.